leta y'u Burundi irishimira cyane kubibonekeza mu gihugu cyose muri kino gihe nta bantu bahunga igihugu bagiye kurondera ico rirenza mu bindi bihugu nk'uko byibonekeje mu myaka 2002 n'imyaka 2016 aho inzara yabica bigacika ibyo tukabikesha umwimbu wiyongereye muri imyaka 2 heze icegeranyo cakozwe kirerekana neza ko umwimbu w'ibigori umuceri ibiraya hamwe n'ibiharage wiyongereye cyane ibigori umwimbu wavuye ku matoni 139,211 mu mwaka wa 2015 uja ku matoni 108,932 mu mwaka wa 2020 umuceri wavuye ku matoni 55,552 mu mwaka wa 2015 uja ku matoni 300,000 ibiraya umwimbu wavuye ku matoni 55,686 mu mwaka wa 2015 uja ku matoni 138,340 mu mwaka wa 2020 ibiharage byavuye ku matoni 99,218 mu mwaka wa 2015 bija ku matoni 146,933 mu mwaka wa 2020 uwo mwimbo wiyongereye kukubera isi yimbutse cyane kubera habonetse ifumbire ikwiye kandi nziza imbuto zirobanuye biciye mu mugambi wa leta wo kuronsa yabifumbire n'imbuto abarimye ku giciro kitavuna kugwanya inkukura hamwe no gukoresha ubuhinga bubereye bwo kurima nico gituma urugero rwo kwimbuka rw'ibigori kwavuye ku biro 108,266 ku hektari mu mwaka wa 2015 ruja ku matoni 3 y'umwimbu ku hektari mu mwaka wa 2020 umuceri wavuye ku matoni 5,959 ku hegitari cy'umwimbu mu mwaka wa 2015 ruja ku matoni 6,445 ku hegitari ku mwimbu mu 2020 ibiraya urugero rwavuye ku matoni 6,660 ku hegitari cy'umwimbu muri 2015 ruja ku matoni 15,332 by'umwimbu ku hegitari mu mwaka wa 2020 ibiharage byavuye ku biro 678,000 muri ku hegitari muri 2015 bija ku itoni 150,000 ku hegitari mu mwaka wa 2020 umwimbu kandi wariyongereye ku gitegwa cy'umuceri n'ibigori bivuye ku bikorwa byo gutunganya imyonga ikaba yavuye ku mahegitari 12,250 mu mwaka wa 2015 ubukaba hatunganijwe amahegitari 17,476 umwaka w'2020 byongeye kandi umwimbo wiyongereye bivuye ku gutunganya neza umwaka w'uburimyi ugizwe n'ibice bitatu irima ry'agatasi impeshi n'iry'imyonga ahubu atatandukanirizo ririho kuko nirima ry'imyonga risigaye ririmwa ukuri kwamye kandi bigatanga umwimbu ushimishije kubijanye nirima ry'agatasi haribonekeje umwimbu ushimishije kugiranije niyo mwaka w'2019 na cane cane ku gitegwa c'ibiraya n'ibitegwa by'inyantete nk'ibigori n'umuceri ku bigori amakoperative yaronse umwimbu mwinshi ni nka Sangwe zo mu ntara za Cibitoki amakoperative y'abarimyi bo mu makomine ya Mwakiro Buhinyuza n'uwigenga wo mu ntara ya Muyinga ku muceri koperative zo mu ntara za Cibitoki Kayanza na Muyinga ku gitegwa shikiraya amakoperative hamwe n'abigenga bo mu ntara za Mwaro na Kayanza bo tubera ibyabona mu ntumbero yo kongerereza umwimbu no gufungurira abene gihugu imfungurwa ngira kamaro haratejwe imbere ibifasha mu ngaburo bikaba bisahiriza gose nabyo ni nk'ibizinu ibyamwa imboga inyama amata n'amagi abene gihugu barahimirijwe kubifungura kugira ngo bahindure kamere ko gufungura aho hambere hashigwe imbere gufungura byinshi ha gufungura imfungurwa ngira kamaro ubu rero abene gihugu barafungura umwimbi wabo byaba ibinyantete imboga n'ivyama ubushikiranganje buboneyeho akaryo ko gushimira leta kutwigoro kidasanzwe n'ingingo zagiye zifatwa kugira ngo batere intege abene gihugu mu kubahimiriza gukorera hamwe mu makoperative yo ku mitumba n'uburyo yatanze kugira ku miliyoni 10 ibyo bikaba byarafashije mu kongerereza umwimbo kubera imyitwarariko twagize ijanye n'iri rima ry'impeshi yaba mu bijanye n'ifumbire n'imbuto mu kubironsa abarimyi ku giciro kitavuna turizeye ko ijuru rigenze neza umwimbu uzoba mwinshi cyane ubushikiranganje urahamagariye abene gihugu bose gukoresha neza umwimbu twaronse muri iki gihe amakungu yose aradushinga n'ikiza cya coronavirus na cyane cyane dukurikize impanuro tugenda turahabwa n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu kugira ico kiza nikibandanye kirandagata gutyo twikingire kandi dukingire n'amagara y'abantu.